Motor cars, handlebars, bicycles for two, broken-hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, memories for you and me. Sign in the shop window, why says the yank in my yard? La da 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 da